Tatsuya. Best.
Wins.
Stop the battle. Death. Kazuya.
Do it!
Kazuya Mishima wins.
Kazuya, 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 Kazuya,